Happy Sunday bangani. Niyibonile nimbonile umnyonyovu omusha kaGogo Maweni. Awusemuhle. Hayi shemukela kahlale. Bathi abanye bebhizi benza ama-BBL uGogo Maweni uthi no man, let me go bigger. Let me get a new ride. Let me go bigger. Thank you so much, friends, for the support. Please continue to subscribe on my channel. So lokhu nje sifika nje sithi qaphu qaphu, sithi qaphu qaphu ngokwenzakalayo. Happy Sunday bangani. Niyibonile nimbonile umnyonyovu omusha kaGogo Maweni. Awusemuhle. Hayi shemukela kahlale. Bathi abanye bebhizi benza ama-BBL uGogo Maweni uthi no man, let me go bigger. Let me get a new ride. Let me go bigger. Thank you so much, friends, for the support. Please continue to subscribe on my channel. So lokhu nje sifika nje sithi qaphu qaphu, sithi qaphu qaphu ngokwenzakalayo. Happy Sunday bangani. Niyibonile nimbonile umnyonyovu omusha kaGogo Maweni. Awusemuhle. Hayi.